Salu Atay.
Look at that, you wonder. I got a cat guy, yeah.
I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to Amen. Fait de tout le monde, les gars, ou qu'elle est le roubaix, tu es là, la vie. C'est le kile sɔngɔ seli kile saba ne ŋɔni fɔ a ɲɛnama n'a sara ne tɛ se ka kunyana bila k'a sara o ye ne kɛlen fitiri wale kana dugu ɲɛnajɛ gawusu kɛlen don tɔgɔ la ŋɔni de kuma da ye nin b'a sun nisɔndiya ni nin don sera ale ne kunyana mɔgɔ ninnu dimi ne bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ bɛɛ tun bɛ ban ni ŋɔni ko saba kɔnɔ a y'o kɛ ka t'i sa.
Pasi.
Merci. Ne tɛ n tɛ sanuko ye. Ayi. A su ka sanu ko tɛ a su ka wari ko tɛ a ka mobili ko tɛ kutu ko tɛ. Yann'a ka sa a ɲɛna ne de. Ka ne sa kalo kalo miliyɔn kelen.
A jɛlen.
Olu kana kɛ bɛnta ye. Ka telefɔni sabati a kelen kelen miliyɔn kelen ni kɔ.
Siga t'a la.
Laban a miliyɔn kelen ni waa kɛmɛ.
Kibale tɛ dabali lo dɛ.
Ala ka mara sɔn sumaya gosi kanu ni berete ɲanakaw a ye yafa aw bɛ ka yafa ma ka n don a la ne kɔni mi layidu min di kun ɲanama nin ye taafɛn dɛ fɔlɔ ne fana sara dɔɔni laban tɛ diɲɛ la saya gɛlɛma ne fana ma jigin wa saya ɲɛ diɲɛ ma saya gɛlɛma.
Buena Martumba.
Gazu kalele ya balima o kalifa jona ndere ma nyamazo. Gazu kalele ya furumuso kalifa jona. Ko gazu kalele ya wolo denu kalifa jona. Gazu kalele ya kakalakam kalifa jona. Ko gazu kalele ya kabirimono kalifa jona. Gazu kalele ya kanyamakalo kalifa jona. Gazu kalele ya alimatiro kalifa jona. Gazu kalele ya mbolokolo kalifa jona. Saya gelama ada menyumbang buaya.
Thank you.
a dumuni fɛ dumuniya juru bɛ dusuba k'i fo musu na a ti foyi fɔ ɲɛnamɔ ye ka tasibila de kɛ ka bila dɔ sɔrɔ musu na tɛ ɲɔ ye a kana mɔgɔ si tɔɔrɔ n'an filila o ye fili de ye jabɔ kama tɛ fadigala fundo degele da worolo aminata jalo tene adi madila jiɲɛ filɛ gasu kale do dara asa
a bɛ ɲa o
mɔgɔ bi ka bɔrɔla fana fiyɛ bɛ k'i la kɔntu sabulu su maga sara an fana sen sɔrɔ a ka foli fɔ ba siri bɛ ko mɔgɔ dɔ sen bɛ ni su ko kan tɛ su a bila ni sira su ni foli fɔ mama a barika kan tɛ yɔrɔ la ka alima ladon fo ka taa kɛnɛya
a kɛra
sinɔn kabini an bɔra ne kan tɛ ma ɲɔgɔn ye ne kan tɛ yɔrɔ la ko fa bɛ si ta fɔ ne su kucala la n'aw de ka tasi bila sen fɛ sigi ta firima bonya tɛ firima bonya fɛn o fɛn ma tɛ jɛ sira fɔ ne cɛ dalen dugukolo ma ye dugu min fɛ dun siranna ala de
fɔ bamakɔ bi seli tile saba ye an bɛ bonya na
fɔ ɲamakala ye bamakɔ ani kuca mali kɔnɔ mali kɔ kan ko bi seli tile saba ye ani kuɲana an ka foli b'u bɛɛ ye.
Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.